dagaalta
inayo hoojiriyo xoojugu deer yahay
inayo ay jamaal kiyo jalaxani u dalanta
inayo hoojiriyo xoojugu deer yahay
Majestan wana ko ujrabana hay
Jiri akal ka alba shirka layda hura Jiba hay awgaye
Challe adan ku igba hindu ka majestan wana ko ujrabana hay
يبكيك